E whakawhiu ana te ira mutu o te tāne I mate ki tētahi mōtera I tāmaki makaurau I ngā rā okioki, he whiore hume he āmionga hoki ona kaihara. E whakairia e Ihaia Harris, te ira mutu a Ihaia Gillman-Harris, e rima te kaumāwha ngā tau he karere ki tana whārangi pukamata e meana ka utua ngā kaihara e te tika. Kai te rapu tonu ngā prehimana I ngā tāne e rua I tae ki te mōtera, Epsom, tō mua I te whakaekenga kino.